nabancane baphi abanye?
Abekho.
Ngiyabona ukuthi abekho, ingakho ngibuza ukuthi baphi.
Ubuza ukuthi baphi, awubuzanga ukuthi bakephi.
Into eyodwa leyo. Mina why vele ngilo ngiphikisana nawe?
Wena uma engekho lo mngane wakho odakwa insango, ama-symptoms ensango asala kuwe.
Ngizothi uma ngiwuphendula bese ngithembisa induku.
Iy'khalazo zenu zamakhaza zizwakele, so nizothola ama-coat.
Zizwakele zamajakhethi. Ezonyuswa komholo zizwakala nini zona?
Mkhunkulu, awukaqedi no-6 months la. Usufuna ukunyusela umholo?
Ungibukani wena? Ngikusasa mina?
Size 28. Khonono? Size 44. Mabhelunde.
Jessica, my sister, isikephi isidingo sokubiza osayizi? Osayizi babizelwani ngoba ngabe uthi mabhelunde ngize ngizolanda. Isidingo sokubiza osayizi asikho.
Hayi, kanti komfowethu, ungazenyezi kobudla bakho. Ubudla bakho yiyona ndondo yakho leyo yokudla kakhulu.
Niyasineka. Niyasineka nonke iphathe. Yona ngisaza nonke mina manje la. Thatha impe.
Uwebhatata.
Mabhelunde wamshaya uyaqoshwa emsebenzini. Wamshaya nje.
Mamanene, yini nithi wangishaya nami benifinqile?
Mkhunkulu, mana.
Ubani basethaya i-meeting iphelile?
Yimini?
Hayi, miyake Jessica, miyake ahambe.
Jessica, uyazi ukuthi uMabhelunde njengoba ela akaqashiwe angithi. But wenza i-community service. And uyazi wayenza i-community service.
Ngiyazi.
Hayi, awazi. Ngaba wezi kanje. Emsebenzini la esebenza khona, babemdelela kanje ngeweyisi yakhe. Wababhonya wase waboshwa.
Mara ngiyakwazi konke lokho.
Hayi, ngaba wezi kanje. I'm starting to question myself ukuthi, how did you get this post over me? There's a need for investigation.
Ayike bhuti, uhambe uyo-investigate amaphepha laphaya.
Umandla ngomara. And siyazi ukuthi umnikazi waleli tender leli uhlale eGoli. Trust me, I'll investigate ukuthi lo msebenzi uthole ngamaphepha noma ngamabele.
Hey, ungazokhuluma irubbish wena la.
Oh, and now siyayibona inepotism.
Bafuthi, yini inepotism?
Ngengasho kodwa ngathi lo uma engekho umngane wakhe ama aerial alensanga ebhenyo omngane wakhe asala kuye samsosebenza mkhunkulu.
Amabhizi efethu sekusele kancane ukuthi ube umaster weleshandisi. Sekusele kancane. Mana konje sithe wabala kanjani ama-syllables?
Kulula. Ubeka isandla la bese usho igama ubale ukuthi isilevu sakho sithinta kangaki esandleni.
Awe mabhizi. Manyaka, mangaka ama-syllables egameni elithi hero.
Hero. Awu-two.
Awu ibambile lento. Uyibambe ngqi. Lo Patricia lo Kies. Thola igama ulifunde ubale ukuthi mangaka ama-syllables kusasodlulela phambili leso.
Yazi phela ufethu. Uhlakaniphile angazi why usebenza la.
Mabhiza, u-serious nesikole noma iy'kole ivaliwe?
Ya mina fethu, ngi-serious ngesikole. Ngifuna ukufunda, ngiqede, ngibe into engcono. Ngingagcini nami ngisebenza ukucosha amaphepha njengani. No offense guys, no offense.
Hayi, nani taken.
Shabhele ufethu.
Okay.
uyithathile offense?
Ngithathe yonke futhi. Yonke.
Same.
Lalela, mishito futhi. Ngiyaxolisa futhi ngokuthi ugcina ungalali ebusuku futhi ugcina uqwasha ugcina ufike late emsebenzini. I'm sorry futhi.
Hello?
Sure, Mishin Fethu.
Sure, I'm up alone.
Okay, unjani Fethu?
Ngiyaphila Fethu, zishap.
Manje wenzani Fethu lapho?
Ngiyaphilunde. Utheni Fethu, ngilele.
Okay, ngisacela ukuzolala nawe Fethu. Ngizolala ngibheke ezansi Fethu lapho kuwe.
Oh, okay.
Ungivumela ukuthi ngilalele. Eya kulaleki lapha kumina fethu vele ngithi ngivale amehlo fethu ngivele ngibone uBhobhi noma wengane yami.
Try to think of something ebhethayo ngubhobhi or ehlekisayo.
Okay. Hey, akufiki lutho fethu, akufiki lutho mishini fethu ebhethayo ngubhobhi yasi. Oh. Yazi uBhobhi, ithanga lakhe elinye limpofu elinye limnyama.
Amathanga afa. Ti 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 ti.
Amathanga afa. Imibala miningi. Aw miningi ngiyazi mntana.
Okay, try not to think too much about it. Mapelunde. Oh, my mom said that.
I'm glad enough. Samari,
it's okay. That's what friends are for, eh?
Lele, namhlanje amagwinya fethu are on me, okay?
Ngathi uyazi ngabe kadlanga breakfast.
Awuthi ngihlale kuwena kuyimanje fethu. Mane, my friend. Lalela. Yabo le nto yami nawe yokuthi silo sigwebhane emamithingini fanele iphele, ngithi uyabona.
Ayi, siyivale ngempela.
Iyodwa indlela yokuqeda le nto mfethu. Waze siyikhalise. Akho muntu la ku-emtha, akho umuntu ozosibona, akho umuntu ozosiriporta emsebenzini.
Asingalo emsebenzini. Mhlawumbe bawufuna silwe, asilwe after work.
Nasilwe manje, my brother, ngifila ku-emtha, yabo ku-emtha, akho muntu ozosibona. Otherwise vele ngikushaya ke, my brother.
Okay.
My brother! my brother, ungawi. Uzongcola, my brother, ungawi. Okay, what's my brother? Boss!
No! Oh,
my brother, until now! My brother! Now! Stand still! Boss!
What is time?
It's time! For his cutting snan, my
brother! I see a wound. Most turn out the rest.
Okay. My brother, what's going on, man? You're going to be oh, and my brother, who won't report? There's more where that came from.
Hey, what can say? Liana, I'm barely perund.
Yini, usekushayeleni?
Hayi, no. Bengicabanga nje.
Haw. Apha amagunya obuye wathenga.
Eh, angithi phela ngifice ukukho uChris lapha esitolo ngangabe ngisathi awakuthenga.
Nkunkulu. Hlukana nabafazi babantu. Letha la ngihambe ngothenga.
Lalela Jessica. Hey, bengicabanga namhlanje ukuthi kube yimina oyobona uJoe ejele.
Oh, okay. Wow. I'm sure uzojabula ukukubona. Man, what changed?
Sesisithi isikhathi. Cabanga ukuthi sengiredi ukumbona.
For the past 5 years, mangiyombona behleze ngibuza wena. Kodwa ke ngingakutsheli ngoba wena wathi angikutsheli lutho eshoyo. Man, usekusendelile uJele izinto azozidinga?
Ya, usendelile izolo.
Oh, okay. Kungcono ke. Buka intatha ngiyibuka.
Yeah, it's your boy Rasta man, see? Things going good.
Ow. Ngihlale ngumtshena lona ukuthi akahlukane nentsango.
Oh, nikhuluma ngami la.
Yeah, uzokwenzani?
Hayi lutho, bengifuna ukuba nesho nje kuphela. Mphathi. Ngase ngokubaletha. Shuthi into eyenzeke la uyabona.
Ufike waphuthuma ukuthenga insane kuyisele.
Cha brother. Mana brother. Ikuphi sele kuphi nendawo?
We batata. Jesse ubona lethi.
Brother, ungadlali ngesihlahla sokuphela mfethu. Oh, shit bengoma apha for umsebenzi yabo. Yeah.
Sukwana nentsango wena.
Ubusa chaza why you late? And why ungasifakile skipa somsebenzi?
Oh, shit imphathi yona into engenze ngalethi le. Kunephara la lapha ngasekhaya yabo. Litshontshe skipa sami ngavuka ngawugcina lona. Ingakho nje ngilethe.
Oh. So ufuna iskiphe sinye noma usazokugcinga iphatha?
Hey yabona nje mphathi uthi mala mphathi bengasithola nesinye.
Yeah, if umuntu elahlile iskiphe noma ikepisi uvumelekile ukucela okunye. It's in your contract.
Yeah, I know that. That's why ngizocela esinye.
Oh. Okay, mana ngiyakulandela.
Awa, awuthini ngobududla bami?
Akacela ukubuza ubani lekhuluma naye.
Kwenze njani manje?
Nakhona nje lapho mfethu bengiqamba amanga yabo, ukuthi ngilahlekelwe iskipa bekuyi excuse ukuthi ngibe late.
So,
Uthola isikibe esisha for free.
Yeah, lento ikwi contract la mfethu yabo. Hayi bo. Yazi phela ngithe ngisalinda isikibe ku Jessica mfethu kwaqhamuka uBrother Doris wangkenye.
Hayi bo. Pha ugcina uphunyuke kanjani?
Well phela mfethu kunento abantu abangayazi ngami. Angithi ngangijima ishijinzi yabo. Kanti manje angithandi ukula ngayo kakhulu ngoba it's dangerous mfethu.
Oh, okay. Man, igama lalo yamshita uBrother Doris vele.
No, uDoris, but simbiza Brother Doris cause ngakasekhaya wona mfethu khona uSister uDoris yabo.
Oh, so yena uSister Doris.
No, uDoris nje cha. Angithi phela wona mfethu uDoris igama lamantombazane.
Kahle kahle lana ufuni kuye kungijwayela kabe.
Ah, Brother Doris mani angichaze.
Ngeke nje into lothomshaya ngayiqalela.
Oh, hamba utshela abantu ukuthi wena ungishayile.
Mana Brother Doris. Angithi wabonaka waye ngafuni ukula mfethu.
Hey, bengithi namanga kuqaleni. Damn.
Christifats, namhlanje uthe uyibambele my bread.
Yeah, mfethu ngiselivini namhlanje. Uyazi abantu besifazane noma ungabenzela noma yini, still bazokufebela.
Okay. Sacela ngipha amagwinya ayithu mfethu, no cheese ayithu. Makhohla u cheese mntase.
Yazi ubathi nayikho into ebengamenzeli yona.
Ah. Mana mfethu amagwinya amu afudumezile. Sengisho ngoba ngizwa bese into ethi bzzz microwave ish.
Ya, ngiwafudumezile. Uyazi cabanga ukususa umuntu emakhaya, umlethe la eThekwini. Afike naqoma enye indoda.
Hmm. Mana mfethu nashoshosho ukuthi ulakhuzela ufudumezile laphana akuyizwa lutho luthi bzz mfethu.
Oh, ngathi ngikhohlwe ukupress ustart. Yazi baqinisile mabethu ungabomthemba umuntu othemba itsho ungcono.
Hey, kanti Brother Christy mfethu kwayelonitsho ungabolithemba cause umoya omkhulu ngempela uyaliphephula nalitshe lishintsha iposition engithi uyabona.
So uthini? Uthi umoya uthando likaMkhunkulu belustrong ngalendlela ukuthi lukwaze ukuphephula ubathini kumina.
Hayi Brother Chris angisho njalo. Brother Chris mina bengithi khulumela ngamatshe in general angithi uyabona. Chris ayisho ufudumezile futhi uba sethi isikhathi ekuyisona sona. Wayengathi ti lempahla leyo ivudumezile usuyalipheka ligwinya labantu mfethu.
Mfethu unendaba namagwinya unendaba nami.
Hawu Chris mfethu nginendaba nawe mfethu kodwa namagwinya nawe unginayindaba nawe mfethu angithi uyabona.
Ingakho mkhulu kanje unendaba namagwinya nje.
Hayi bo Brother Chris ugonda ukuthini manje ngoba nawe umkhulu, what are you talking about?
Ah, friendly fire, oqamba baxabulana.
Lalela my friend ngikhuluma lirabish mina yazi. Ngokuqinya mina manje unye into engakho, yazi my friend?
Awu, ngiyancokola.
Ha. Let's a fit. Ha.
Bengisacela ungiphe igunya nopololo.
Yazi mfethu. Ayikho into ebengamenzela yona ubathini. Angi-understand why ekhethe uMkhunkulu over me.
Ubumuphi imali? Cause iyonke into yakho uma ingenayo imali, then ayiyona yonke into.
So uyeke uChris ngoba engamuphi imali. Usho ukuthi imali eyinkinga la.
Musukhala Chris. Namzosuka ngikhali.
Yeah.
Into ayingozi ngeshintshe nje ukuthi iyabulala uma uzosebenzisa i-full power yayo.
So usebenzise ngakanani i-power ku Brother Doris?
Hayi mfethu ngisebenzisa u 20% because ngibonile ukuthi uwake. Ube ngisebenzisa u 50% ubeza. Khona.
Kuzwile ukuthi uyasebenzisa isihlahla sokuphila.
Ulapha thanks brother.
Ja.
Mfethu ungenaphi uGod la?
Awuncese. Jamaica.
Bamba glad.
You are untouchable, brother man.
Ay ay ay, brother ungayenzi lo nto. Kufana nokumaketha iculture yethu.
Culture yenu? Kanjani? Phela wena umkhosa usonto postule.
Brother, ngizocina ngishayile le ntwana.
Ngishaye. Khona noma bazokuqapha.
Yeah. No, don't do it. Ijijins ngeke izimelane nobhushu.
Sharp khololo.
Sharp mapiza. Kubeke
sisebenze.
Tracy.
Yes. Ngazile ukuthi uzobuya. Kodwa ke kufanele axolise eqala ngeke ngivume nje kalule. Aw. Kwashesha ukuqoqa ukuhlwa kemunu. Lalela. Angiyona indawo yama rejects minweso.
Mana ke Chris, ubani athi ngizocela ukubuya ngizohlala la after ngixoshise wenja. Ngizolanda isikhomo sami siblue sasala ngephutha.
Good, good. Vele bengivume.
Ubukhala Chris?
Mina ngikhala, ngikhalelani. Ama allergies nje angishaye.
Nanaki. Ama allergy akho akubamba malibaleli lami. Njengamanje liyanetha. Kanjani?
Ngokuhlala nje lomkhunkulu. Usune degree ye medicine. Usudokotela amele ama allergy wena. Mi, sacela uhambe la.
Bengivele ngizohamba sekhe isidingo sokungicela.
Then fuseka.
Hayibo, Chris. Ungakhulumi nami kanjalo. Oh. Ngizokukhahlela mina. Habe, emkhuba yami bo.
Koko. Yesa.
Yeah, but this next is.
Then sacela magunya othu. Hey, ivumile le wedi namhlanje. Ngathi umuntu angathola amagunya nomuntu wesifazana. Ori kanjani?
Well, amagunya khona. Shoda umuntu wesifazana.
Yeah, kumina. Hayi wena ke wena hayi vele wena uright wena.
Well, akasekho ungishiyile. Kodwa mina ngithe akahamba.
Oh. Oh, kusho ukuthi mina nawe sesiyafana ke. Chris. Oh, yavele yakhala ke lencane. Chris, u right?
Hey, ungena uyisala wena.
Okay.
Yeah. Mina ngisho umfazi. It's fine. Wena uyisela elabophisa ubhutwalo. Engingakaze lizele imbheke kuze kube manje. Ya, ubani kongcono lapha?
Sicela amagunya.
Mkhunkulu, upho bathini?
Hawu,
wambuza kimi uyazi nje sihlukanile naye izona
singenisilima mkhulu
okay ulapha kumina angitshela ngobe ngazi ukuthi wena ngekusaka yobula ubhuti wakhe ejele awusho usaya ngithi kuyobona ubhuti wakho
ya ngizoya ukuthi manje angazi ngizofika ngithini lapha kuyena
sethu uzomtshena ukuthi uyaxolisa ukuthatha isikhathi eside ungeze uzombona and mana waye ngempela ukuthatha isikhathi eside
ngiyazi ublema mina ngokuboshwa kwakhe ebeni kube kuyena owadakwa insango wabasiloli waboshwa
balike kuzomela umbongo ngoba phela akangipimpanga emaphoyiseni
wayezongipimpathini vele kwaphe akumina umuntu owadukula i-security mina kulento angihlangani nje nakancane and kofanele ubathini ahambe lapha kuwena ngoba phela mkhukulu it's not like ukuthi uyamthanda serious and all that stuff
if ya nami bengicabanga kanjalo kodwa emvela ukuthi spend ubusuku bonke naye avuke angithele amanzi okugeza ila ngibone khona ngiready for umkibhito
mkhunkulu abanye abantu ba ready for umshado wena uthi u ready for umkibhito
phela mina ngumkhunkulu angisiyena abantu bonke
asebe
sesiqedile kwalamhlanje.
Hayi impela mfethu. Esambe so sayine artist koduke.
Aphelunde. You need to accept bra ukuthi uma ngane yakho is gone. Olela ubhobhe mfethu. Angisho ukuthi umxolele babangani, but umxolele and move on. It's been 2 years uzinhle ngeke asabuya bra. And usejolela abantu abawu 2 before ajole no Bob. Lapho wena ubhezi ujola ne right hand.
Yoni right left.
That's not the point. The point is wait. What's left? You are right handed nje.
Hayi ngiyakuzwa mfethu, ngiyakuzwa. Ngizosama mfethu uma kunzinyana nje. Asamba, asamba so sign out.
Hello Jessica Mpheli sacela ukukubona.
Ngizokubona Monday Rasta. Uyazi sisebenza ma kwi weekend but.
Jessica Mpheli imali yami ayiphelele mpheli. Mupho 400 rand wami.
Oh, iskipe leso sithathile imali yasibanjwe emholweni wakho.
Angizwanga Jessica. Jessica Mpheli sacela ukubuyisela iskipe ungibuyisele 400 rand wami please.
Ah, kusebenzi kanjalo but. Funda icontract.
Hayi Jessica fuseke.